isena nder gaba ta ko yana mabbe hunde asake ngal do non bafal ala sabi odo haray ko wattante do laaki Okay. No, I'm different here.